muzi twatangiye tumubona ku yakira ba blues melody nabandi hariya mu kwakira blues melody na team yiwe hariya yahavu yaba ikindi ki brand ndavuga ati je ndifuza kumenyesha ndifuza gukora kuri YouTube ndifuza kuba mu YouTubers kubera ko ngo abigeme bahari ntibabikora neza ndifuza kubakosora ndavuga ati wifuza kubakosora ndavuga ati YouTube TV sasa ingoje ndagutestinge tura ni mwabona kabikwiye mucha mumbwira ati d'accord kizoba kivuye mu nzira ndi rero nje kumbereka officially yuko uyu mwigeme agiye kuba ari muri team ya HITTOPTV brand ya HITTOPTV umubatana niko witwa Shadudu Shadibu Shadia umutana niko maguja gute
kazi kagoye nkuko manda bikubwira ngo manda bisubiramo kubera ko nta blog je mbashaka muende rero uzobutashe muende uzobuta amafyeri canke ibintu bya byinuze ya jo kwidekesha mu kazi tokuna rantri kwa twa nta blague twa umva itimbi igizwe n'abantu aba batatu wogize kandi niwe mukobwa wa mbere wacu tujya twirere twishire mu maboko imyaka yose kuva nkindi kuva ntangura umwuga je kumesha makuru ne kuba mu YouTube
ikaze muri welcome ibana ukore ivyo byo abandi bana niwe kushushe none kuri byo abandi bana niwe ukore byo abandi bagerageje niye ndakusupporti tena mimi nitakuwa karibu yako tu set. Sawa sawa sawa. Yes bakunzi ba HITTOPTV umeze gute umeze fresh nitwigera tunanirwa kiretse yo twigira iki general Landry promoter muganga umutaranirwa tutera kizimya moto kiseruka rukamvye misantwari Mr. Kirumara Mr. Black FM said the star system niyo mazina yanyu fisa mazina menshi uyu munsi rero nje kubereka official ndazi ko mazi minsi mutambona imbere ya kamera mutabona ingene navyibuje sigeye fisa bitama bingana uko yenda bazana rero wa mwigeme Shadia uyu mwigeme Shadia ndabazaniye ngaha mu mateka yaranze HITTOPTV nta munsi numwe HITTOPTV yari byagira umwigeme Namusi wari mwe HITTOPTV yari bwagire donc aho bahuriye n'umwigeme kubera ko sana twa turabapambanye bipambanye na kivyabo ndabazaniye umwigeme adasanzwe umwigeme mubona neza yuko afise lips umwigeme mubona neza yuko atwenga bien mama cheka basi ameze fresh ahagaze neza akaba ari umwigeme agiye gufashanya na Landry promoter na Alvin Gucci mu bikorwa vya misi yose kuri HITTOPTV uyu mwigeme muramuzi twatangiye tumubona ku yakira ba blues melody nabandi hariya mu kwakira blues melody na team yiwe hariya yahavu yaba ikindi ki brand ndavuga ati je ndifuza kumenyesha ndifuza gukora kuri YouTube ndifuza kuba mu YouTubers kubera ko ngo abigeme bahari ntibabikora neza ndifuza kubakosora ndavuga ati wifuza kubakosora ndavuga ati HITTOPTV sasa ingoje ndagutestinge tura ni mwabona kabikwiye mucha mumbwira ati d'accord kizoba kivuye mu nzira ndi rero nje kumbereka officially yuko uyu mwigeme agiye kuba ari muri team ya HITTOPTV brand ya HITTOPTV umubatana niko witwa Shadudu Shadibu Shadia umutana niko maguja gute
nsa
umeze neza urakomeye cyane dero kanake
yego
aje ngo byahavuye bigenda gute igana urakibonye bano bakora bavuga ati bana sasa Shadia ni ndamba
atari
bi bi bimanitse wa byakira gute mwa bavuga ati cyara ni cyiza abantu bakavuga ati none rusiki demo VIP tine wa bakiriye gute
ari bintu byose uko bidushakira uko nyene
eh bano maze kuyakira
nari yakiriye vraiment ma message menshi ba
Atari. Ara bagenzi babakwandikiye ati shaje
bibi. Yego. Tubabaye mu star handi naho ngo ni ndaya uribaze ibintu.
Ibaze.
Atari.
Ibaze kana tani je wivugeze wivugiye. Gira na kiganiro barat.
Since. Yesko ara bya titsu.
Mhm. Bara.
Ya titsu bama yari ha voice.
Ewe nuraje rero. Na uraje na utangure kwandika ati.
Yego.
Na uraje utangure kwandika ati.
Yeah.
Shaje kwe kuyumvira ukorana na HITTOPTV. Kuyu shaka kula na HITTOPTV.
Dai kumundo. Niyo mpamvu navuze ati reka je ngerageze haje.
Ngerageze haje. Urabona ko uzavuba bishobora ko twego dupambana tugasura goringa tukirukanga mara bakadukubita bakatugira iki wowe uko tayari mabuja.
Eh nzogera.
Mengo sana mwana nyene waki bosi bosi uzima bwa omega buru uroroshye cyane. Sinatubwiye bugumi.
Birasanzwe.
Nurumva kugiye kubishobora.
Yego. Ndapambana wala inzo bishobora.
Jewe kubwanje, je kubwanje ndamaze kukonfirma. Ariko bakunzi ba Hitop TV sinzi ko bamaze kukonfirma. Sivyo? Ndifuza yuko wasaba ndetse ugira n'ivyo bemereye.
Eh bon bakunzi ba Hitop TV ndabasavye ndaje burumane basiko muzonyakira deja muza mwanyakiriye. Ubunya situgiye ukora ibintu shosho munyitegeko.
I want to say. Ego, there was shot. I'm on Hitop TV. Jewe Alvin Gucci, turaba pamban. Kandi twebwe nta munsi urenga tutare kwikiga tudashize habona ikigani. Banza kwanza usome kwanza akagutembereza ka Hitop TV. Alvin Gucci amaze gukora amateka nga muri Hitop TV. Shade nawe tumwiteye ku mateka ameze gute.
Oya nene amunavuga ibintu byewe yaragere ibintu umva n'ibintu bazobona kirazira kuvuga agatse ko katarafunduruko
kandi wome ngo urifitiye confidence
cyane negereza
ne kumengana nakadufise kanini yo
niko mvuga ariko mama sinarengetse
bono uzo hafushora gukora ikiganiro sabi
koresha ndamufana negereza ako ntwe nzoherako
uzora kuri sabi oya niwo ninjye wowe utumubaza gute
kare nzo meje ndamubaza
Ee, wori tayari yego pambana. No wa umwigemero ne umwenshi makuru kunda ngaha mu Burundi. Cyanke bose umva ko barundi.
Bose ndabakoya, ndabaruta ari umwishika. Oya re nawe. Usanye ndabakunda bose tafa.
Bose bafana. Niwe muntu wifuza gutangura yo gukorana ikiganiro mwigeme.
Mubaki?
Mubako.
Abaririmbye.
Oya, muba journalist. Ugati je cyidifuza gura n'uno muntu tukicarana tukaye. Minus, Rukundo, Kuvamuri Magic Channel, Kuvamuri Black FM, Akawasan Garmu Kolege, wants to do Korana Pisa Mirizi, Ariko Kanokanya, Urura, or Kuvis Squat, Kako Minus Yarigiri hand.
Eh,
Yarigiri, now when you are coroned. Now when you are coroned, Miss Mikhail's of Fashion Temikiri.
Shalom.
Sadia uje mu bintu bigoye ibintu novuga neze ko bituma buri muntu wese yumva ko yo kuyeba swati dufungura gake ku munsi mbivaye na sago famiye yarakwemereye yose aje gushoma mu muryango
na bivuze barabitse deja batikona tanguye
bazi ko atanguye ariko bon ntibari bwaguhikaze muri make ego okay Shadia, ugiye none ugiye kwipresenta ko yahe mazina ugiye kurisha yahe mazina ugiye kora ibihe biganiro ugiye guhagarara kuki kandi fata mikro turabe neza ko nje naragufolomye neza nibaze neza yuko utagiye kumara amazi
bon ibiganiro ngiye guhera ko sino bivuga mugabe nzobikora ama izina
fatuku neza bakunze leta mu bara aracari mu underground aracari mu upcoming
fata nabi
eh utabwe kuyemera uyemera kuri chef CEO
Viriza,
Zakufuza,
Pana, Bonanza, with come away. A
pana when I boss,
bossy wang,
eh, Zokuka, I'm with the shoe.
Eh, Bow, you began, you
know. Nakwanza, but you won't know how the Madame Yuka.
Bam for Nakan for the knife frame.
Eh, no, no, you are a charity, a good name, Nuragi, and Hura, eh, not you get down like a Yachuka.
There I look away.
Okay,
nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay hama kwizina nika nyene shaje shaka kuhindura izina ni shaje ya nyene narindi
shadudu
oya ni shaje
shadibu shadibu
oya shaje ya shaje shaje shaje
shasha
cyane shasha byose birashoboka
oya mgashasha wa ikagenda ndagutorera kazina Shadia Hitop TV, Shadia Umutana, we will go to Gumi.
We are
going to be able to get a microphone. No, 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 sanga harimo abantu ze harimo abantu sanga babahungu ugasanga nyene umaze kabira bashaba muterinda
sinibaza inda nane aya prince nibaza ko vyo bamgana ubize ariko si ntivyoshika
umuri nivyo nago amagara akubwira ngo mugende muvugana kazi ngo hama muhave mu kugira ngo ikiganiro uzo vyitwara mu gute
avuze
akubwira ati genda gukeneye muhira ya dukorana ikiganiro
en fait mbanze gutangwa kuja muhiri
wiye eh mu bindi mu bipangi afta
aya sinibaswe gutere mwe no twakora ikiganiro
birashika kamwe urumva
agashaka ikore
system
aya nibyo naye sindu umwana sino barakunda byitwara
n'ubwino byitwara kano kazi rero uje gukora nakazi kagoye nkuko mpa ndabikubwira ngo ndabisubiramo kubera ko nta blog je mbashaka mwende rero zo butashe mwende zo buta amafyeri canke ibintu bya Zinuze ya jo kwidekesha mu kazi tukuna rantri kwa twa nta blague twa umva itimu igizwe n'abantu aba batatu wogize kandi niwe mukobwa wa mbere wacu tujya twirere twishire mu maboko imyaka yose kuva nkiri kuva ntangura umwuga je kumesha makuru ni kuba mu YouTube ndiyo rya mbere nkoranye n'umukobwa bisaba kuba ufite discipline wubaha donc kubaha kandi ubukunda kazi kandi je kugira ndi ndenemera nuko mba mbona kukunda kazi uyu mwigeme amaze hari haheze amezi atanu asaba yuko yoja muri Hitop TV ariko kandi ari muri Hitop TV ariko arigishwa ariko tutari bwigire tumushira abona ngo mubone kandi nkuko mwari mwabisavye ati ibantu mwigeme muri abo muhamadiri ariko nkuwo wita Lydia Wimana yarazvuze ati irandirye mwige muramu wakazi koze yumvise kuvuze wavuze kukunda ibintu byo gufata microphone Mabuja ibintu byo gufisina apa girusho akora ibintu bimeze neza imisi yose yondiko nda ndakira umuntu mushasha mbafise kungena nanje banifuza yuko donc ibintu bigenda sivyo ndifuza yuko ndakubona mu mazi make ndakubona ugize kwindi step ugeze kure ndakubona umaze donc umaze gufatisha neza ndakubona mu yindi shusho ariko ni mu gihe uzobamaze kumvira abagukurira donc nkatwe butwumvire kugira ushobora gukora neza iyi industry iragoye industry irimo abantu uzohura n'abantu baguca intege uzobona n'abantu bagutuka muri twa du project twa tuganiriro twa ofise wateguye uzo urakoresha abantu ufise n'abantu donc uzohura n'abantu benshi tu muri side zose uzobona n'abantu bagusaba ivyo bagusaba kugira mushobora gukorana ibiganiro uzora na benshi tu ariko bose uzobima matwi ijambo zokumvira ni jambo giwanje tu if bali ama mukorana guci bali koto dukorana nk'abavukanye muzigera widoga uta enjoy ibana kirori vraiment uta yara twe tumeze ni tugokurumye bicho tumeze neza twe turubahana turablaga turafsina turakina turaryoherwa byose umunezero wose uzobukeneye twebwe turawutanga ariko tubutanga after job inyuma y'akazi ikintu cya mbere dushira imbere n'akazi ni muri yangingo murazi yangingo ya nyine icubahiro umukuru w'igihugu yo kwiremera ubuzi hama dugaza tukagabanya ubukene donc ibishomeri mu gihugu niyo systeme turiko turakoresha je kubwanje je mba ngyohewe kubera inindi step mba nte wanako umujyango uri kuraguka tumaze kugira mu rutonde rw'abantu bangahe bose urumva ni sibaki ni liste donc ndende ibiri kiraguka rero ndabasavye bakunzi ba Hitop TV
ndifuza yuko mwese muri rusangi muza tugashigikira no mwigeme tukamushira ki nguvu ngo je nzo mwampaye mwanshize ko ndetse mukanafasha kugira no rugamba nzoze ndarutse ndi misi yose ntuze runtsinde nk'umutana niko nkarandiri promoter no rugamba ntiruze runtsinde ariko nzo ndarutsinde nshimira cyane byimva mutima if bali behind the camera if bali niwe umuntu wa mbere amba hagufi aba ma project atandukanye dufashanya kugira ibintu bishobora kugenda neza haro benshi batandukanye Alvin Gucci my brother ndakuzana ni sister wawe ngaha ndakuzana ni umwigeme ndifuza yuko ndababona mu mezi make muzogeraho je ntageze muharenge byose bizoca mu gukora kwa cyane Gucci ndamuguhaye umu sister uzingatiye humo namuke ana talent mube agufi umushigikire umufashe bimugora canke aho bona atameze neza mumufasha kumugorora kugira ibintu bibandanye bigenda neza abakunzi ba Hitop TV namwe mwana twubatse muraturera mudushikana aho tugeze twe no munsi ndifuza yuko numwigeme umufasha na wene bagashobora bagashora kumumenya nziza donc bikwiye cyane ndifuza yuko arenga abigeme bose bakora kuri no butaka bw'u Burundi ama youtubers bose kwanza waruta byose waruta matai waruta gutwenga neza kame ariko bakuruta uburambe mu kazi kandi uzububahe ariko ni challenge barabizi ni kangana ga challenge nyine gato barabizi ko ntabanka n'abasista banje nabo ko je muri industry bisaba sista benshi rero mugabo uyu mwigeme wanje uyu ebana aje gukosora gukorija kandi nikivuje yuko ufise umukunzi twe tutazoreka kumwakira umukunzi wawe isn't it private as well ntibizotuma twe tutamwakira vuga tuzomugira tirandiri promoter oh vip po uyu ni ivi naive uyu nuko ariko tukubahiriza kazi sivyo zindi manuro zitandukanye abakunzi ba YouTube TV zogenda baraziguha ya natu tugenda turafashanya mbari bitagenda neza ndagukorija ndagukosora ariko ndazi ko bizogenda neza tu sizo kabisa you're welcome kabisa sinzeye gushaka kuvuga ijambo ufata nimba impanuro ndaguhaye wa kandi fuko tuzafata mikro
ba ari natu
ifata no fata
ba nakina ibintu byinshi bise no mvuga atari kubashimira kwana munyakiriye mu mayikaze naye sinzo bamara maza munyita ko ibintu byinshi kandi byiza tugiye gukorana namwe muzoryohe kwazo bari ibintu bimeze neza narangira ko tucana
izi impanuro raguhaye watsakiye
naza kiriye neza wakoze
urabizi ko uyu mukobwa mwiza je muri inda cyo twamuteye inda
sibo ntabyo ndabona ko
bantu sibo ariko urabizi uzovyirinde
biravana ingenzi ba wifata
eh wogi kwifata gute
neza
kwifata runo kwifata runo ikindi kintu nacyo nukongera ko umaze kuza muri kano kazi nimba ari muri genzi wafana tumushira pembeni cyo bija ku ruhande urabizi ndazi naramuforomye bikwiye
yego
ntuzomara amazi byo nakwishyura urabizi cyo nakubwira urabizi kandi nzere neza kutagiye kumara amazi
sinzo kumara amazi
wowe ndaguhaye Gucci noza aragukurikirana kuko njye usanga nafise umwanya avuga Gucci niwe mubyeyi wawe muri bino bintu niwe agiye kukubyara niwe agiye kuza murajyana kureka ingene bikorwa ingene bakora neza akutimbishe urazi ubwitangura ushobora kuba utinya abasani cyangwa bakakwishyura nabwo ugashavura ndio Alvin Gucci niwe muntu agiye kuba umubyeyi wawe
okay
ta compris
yeah
ibindi nazo ndibaza neza ko tuzoguma tubiyaga sivyo
yego
bakunzi ba Hitop TV uyu mwigeme afise ibiganiro byinshi agiye kubashikiriza afise utuganiro twinshi agiye kuzara bashikiriza je nk'umutaranigwa fiko ko ndamu blessinga nkamuhezagira kugira imihezagiro yanje mushikire nyene imeze fresh kugira as to fezeresh azo du ibintu bimeze fresh sivyo sawa turumvikanye ya reka ndabashimire cyane rero byimva mutima bakunzi ba Hitop TV just kwa gushaka kubereka yuko twungutse mu muryango w'abatananigwa
sasa shimama sasa shimama naguhe ikaze muri na welcome ibana ukore ibyo byarangiza abandi bananiwe kushushe none
kuri byo abandi bananiwe ukora ibyo abandi bagerageje ni yenda ku support tena mi ndakwa karibu yako to set sawa sawa sawa
nga welcome
sibo
toto taiwa kaza ntigira tuna kwa kuna behind the camera if bali atofasho gira masana na bashikira mezeniza cyane gose jobless my people ndabakunda